Mu Burundi ku vyerekeye isuku ry'ibanze ngo haracariho intambwe nini yo gukora co kimwe n'ibindi bihugu munani bihurikiye mwishirahamwe Esawase risanzwe rihurikiyemwo abajejwe kugenzura ibisata by'amazi meza n'isuku mu karere ka Afrika y'ubumanuko n'ubuseruko ngivyo navyo bikava ku mategeko agenga iby'isuku asabagiye mu bushikiranganje n'ibitabo byinshi hakaca habura urwego nyezina rufati ya mbere muri ico gisata
inzego zijejwe iby'isuku ni inzego nyinshi inzego nyinshi mu bushikiranganje bwinshi bigaca bituma rimwe na rimwe usanga hageze gukora ikicanke kindi birashika yuko usanga badaciba babanka kubera umagira ati kumbure kanaka ariwe kuba yabikoze ubundi ati kanaka ariwe kuba yabikoze bigaca bituma rero byose bikenewe yuko hoba urwego gufata iya mbere kugira ngo bikurikirane koko
umuyobozi mukuru w'urwego arene aratanga intererano y'ibyokorwa kugira ngo icyo gisata gitere imbere
hariho nk'uko amategeko yose bigwamo atahinyanyurwa akaja ku gihe maze ibyo twabonye muri kino cigwa bijyanye n'uko umusoro utegeza kubahirizwa neza bikaja mu bitabo by'amategeko maze abayakurikiza bakaba babibona n'ubyanditse neza harakenewe kandi n'uko kumbure inzego zihari zofatwa mu mugongo cyane aba renforcement de capacité renforcement institutionnel kugira ngo zishobore gukora neza akazi aha twabonye nk'uko usanga hari ibikoresho bidakwiye usanga uburyo rimwe rimwe ntibukwiye muri icyo gisata ibyo byose ni ibyoheza bigakorerwaho twabonye kandi yuko hari imigende ijejwe ku gufasha mu isuku iyi rezo souterrain nayo nyine irakenegwa yuko hoba ibikoresho kugira ngo baze barasanura twabonye amarogare ni menshi cyane iyo 40 aza arasanurwa yononeka izira ashobora gusubirizwa hakiri kare twabonye yuko ni laboratoire tugira n'imana ko hariho abagira neza ariko barafasha enabe kugira ngo laboratoire yerekeye iby'isuku ishobore gukora neza ariko biragaragara yuko haguma hakenerwa yuko igisata cyofatwa mu mugongo kugira ngo tubandanye gukora neza akazi kacu
asaba ko hoba ihimiriza kugira ngo abantu bagume bibuka ko isuku ari isoko ry'amagara meza